mokumuti uzare mbesa tikuti isiko mokwambiri kifukwa chaka nichaka nthawi zonse mumabwera kuno usatuonesera kuti kulembesa ndi chinthu chabwino munthu suta kuvota ngati suna lembese choncho nthawi zonse muwalimbikise anthu akalembese
Yeah.
for our first lady, Professor Gertrude Michael Emmanuel.
Omanso,
Black Magandi, Paracuche. frère.